Umazu uyiwundlu lebhubesi elinganaki. Uthanda ukugquma esuka kwelinye idwala aye kwelinye. Kodwa uhlale gquma nje angabheki nalapho egqumela khona. Ngesinye isikhathi uyagquma nje enganakile futhi uwele emevini. Lokhu kuba busungu kakhulu. Kokunye uyagquma nje enganakile futhi uwele esidlekeni sezinyosi. Azikujabuleli lokho iy'nyosi. Ngesinye isikhathi uyagquma nje enganakile acishe awe esuka esiqongweni. Kuyingozi kakhulu lokho. Akafunde emaphutheni akhe. Lokho kuyinkinga. Ngolunye usuku umazo uyagquma nje enganakile futhi uwele esihlabathini esibishayo. Kuba nzima. Uzama ukuphuma kodwa sekwephuze kakhulu. Ubisha esihlabathini. Ngaso leso sikhathi uvela uSilas inhlwathi eyigqili ngemva kwamadwala. Uyahlebeza athi, ngiyabona ukuthi usenkingeni Mazu. Icela ungisize. Kukhala uMazu njengoba eya ebisha nakakhulu. Ngingakusiza, kusho uSilas emomotheka ngendlela enokugqili. Kodwa ngelinye ilanga kuzodingeka nawe ungisize. UMazu uyangabaza. Uyazi ukuthi uSilas uyinhlwathi enamacebo amabi, kodwa akukho angakwenza. Uthi, kulungile. USilas uzongolozela umzimba wakhe omude kuMazu, futhi kancane kancane uyamkhipha esihlabathini esibishayo. USilas unyonkoloza uMazu, futhi uyamtswinya. Yahlebeza, ungakhohlwa Mazu, uyangikwelela. UMazu udonsa umoya akhululeke njengoba uSilas ehamba. Uyabona ukuthi ukunganaki kumfake engozini nasesikweletini sikaSilas. Kusukela ngalolo suku, uMazu uyabhekisisa ngaphambi kokugquma. Ngalolo suku, ufunda isifundo esibalulekile. Uma senza amaphutha, kufanele sime kancane sicabangisise ngemiphumela esibhekene nayo. Ngaphambi kokuqhubeka sijabulela ukuphila. Lokho kungasindisa ukuphila kwakho ngelinye ilanga.
To watch more stories, just visit our YouTube channel. All stories are in the present, past and future tenses, also available in various languages. How great! Also, members of the Abuti Academy get access to workbooks and much more. Visit our website to find out more about all the language learning materials that we have to offer. www.abutisyllabus.com